Ndifuna ndipatseni moni nonse kumene kuli konse kumene muli ine Jarvis Msonda kuchokera ku Malawi. Lero ndifuna ndilimbikitsane nanunso pamawa amene tikupitilira kukamba za kulimba mtima komanso kukhala anthu amphamvu. Ndikamba nanu mfundo zitatu mu tsiku la lero lino. Mfundo yoyamba ikuchokera pa 1 Mbili chapter 22 verse 13. Ndipo Mulungu akunena kuti ndipo udzapambana ngati udzamvera nukusamala malangizo onse amene adaperekedwa kwa ana a Israeli kudzera mwa mneneri wake Mose. Khalani olimba mtima komanso amphamvu. Mfundo yoyamba kulimba mtima kuchokera pakumvera ndi kuchita mawu a Mulungu. Pamene Mulungu akunena kuti tidzakhala opambana, akutanthauza kunena kuti moyo wathu kuti upambane ndipo khapokha titsatira zimene Mulungu akuyankhula ku moyo wathu. Tikamvetsera mawu a Mulungu ndi kutsata zimene Mulungu akunena pa moyo wathu, tidzabwera nkukhala ndi chipambano komanso chigonjetso. Mfundo yachiwiri imene ndingagawane nanu ndi mfundo imene kuchokera pa Masalimo 27 verse 14. Mawu Mulungu akunena kuti dikira pa Yehova khalani amphamvu ndipo limbani mtima mudikire pa Yehova. Mfundo yachiwiri ndi mfundo imene ikuti kulimba mtima kumabwera pamene tikudikira pa Yehova. Kwa anthu amene amakhala olimba mtima amadziwa kunena kuti pamene chita ntchito imene olo munyengo imene ndilili moyo amadziwa zonoti sali wokhayi, amakhala ndi Yehova, ndipo amakhala akudikira pa Yehova kuti pamene iwo akuchita kenakake Mulungu achitaso mbali yake. Munthu ukamadikira sumangokhala ayi kuti yayi poti ndawuzira kuti ndidikire basi nsapange kenakali konse. Kudikira kwa Yehova kumatanthauza kunena kuti munyengo imeneyo udziwe kuti maplani a Mulungu ndiotani, zimene Mulungu afuna zichitike pa moyo wako ndi zotani, kuti Mulungu afuna yankhule ku moyo wako munjira mtundu wanji. Ukamadikira pa Yehova sumangokhala, koma umakhala ukuyang'anayang'ana ndi kusinkhasinkha mawu a Mulungu, komanso kuyang'ana mkati mwa moyo wako, komanso kuyang'ana malo amene uliliyo, your surrounding, your environment. Umayenera kumadziwa maplani a Mulungu munyengo imene, ndipo amakuthandizira kuti udziwe zinthu zimene wena akuchita, ndipo umakhala ndi kulimba mtima. Mfundo yomaliza imene ningagawane nanu ni mfundo imene kupezeka pa Masalimo 31 verse 24. Mamu nga kunena kuti khalani ndi mphamvu ndipo limbani mtima, inu nonse amene muyembekezera Yehova. Fungo ya chitatu ndi imene Mulungu akutiwuza pamene pa kunena kuti kulimba mtima kuchokera pa kukhala nacho chiyembekezo pa Mulungu. Kwa anthu amene tili ndi chiyembekezo pa Mulungu, timadziwa kunena kuti pamene ndikudikira ndi nakhaso ndi chiyembekezo. Pamene ndikuchita mawu amene Mulungu andiwuza, ndimakhala ndikudikira Mulungu apanga kanthu, komanso ndimakhala nacho chiyembekezo. Ndekuti zonsezo zinthu zitatu zikalumikizika pa moyo wathu, anthu timakhala ndi chigonjetso ndi kulimba mtima ndikukhalanso ndi mphamvu. Ambuya akudalitseni pamene muganizira za mawu amene autithandizira munyengo imeneyi. Kumbukirani zinthu zitatu zimene lero ndagawana nanu. Wani, kulimba mtima kudzera pakuchita ndi kumvera mawu Mulungu. Chachiwiri, kulimba mtima kuchokera pakudikira zimene Mulungu akuyankhula, komanso zimene Mulungu afuna achite pa moyo wathu. Chomaliza, kulimba mtima kuchokera pokhala nacho chiyembekezo pa Khristu Yesu, kukhala nacho chiyembekezo pa Mulungu wathu. Ambuye akudalitseni pamene muganizira zinthu zimenezi zitatu, komanso ndi pemphero langa kuti Mulungu atanthauzire mwakuya mawu amenewa ku mitima yanu mu dzina la Khristu Yesu. Amen. Ambuye akudalitseni. Zikomo.